Amarefie ene ye wono. Eh ye gusu ya Yesu ade e wo tachiman memu. Eh ene se wo mo edi afahye ne ne mo to abasa. Ko mu ne ne mo di afahye no. Yesu e bibi every brown ene hafo. Titu ene tachiman bra wo mu di o mafahye. Ye nsa ka ba mu hene. Ya wo tachiman. Na ye nya ne die na ye nsa ebre ye kwa no ho. Akobisa se ba mu hene no ne san. And trust here and said that you be sour woman and trust here. You want to meet them, Eddie, my woman, no, Nana. Now, one wine, you're at, I would double be a sick. The name of our father.
I'm Joseph, and that's the real.
Nana Bodini, you not say.
Medine, Nana painting for Sujia war, I'm to assume you.
And Cognadini, and answer one, I'll fire you.
Cognadini, maybe they could never decide, never mind.
Then only anything.
A member of us will be there, Cognia. Na answer na ibi nkra ba dwa tum kra no akonwan ba ma no na nanu ba yu ba wie ba do ba konkonwe dem na konwan no eye na nanu ma ba wuko na ba wodin ni won konwe dem na ne ba ye ni se ni bi suna mam ne bi ayeyo na mam na ba yo en ba wie amam re no a ba do ko ba bia konwan no konwan ba se na na se ni na bakatweni ana jo he Bacon could read them well. Not back as I could join there, open queen. And see, who soon soon? And in the opera, so yeah, and the back guy do walk up when running be. Now, could you not be found on eating it, bedroom?
Nana, I owe none in so bad, Mohini.
David. Baby, you cram in too near me, baby, baby, mini crano. No mean you are not paying for be a bed, the many. I've been predecessor, and can wait to meet your conjano, number. Now, so I was a phone class if you want us, Debbie. Then from Marcus, I've been married 35 years. No mean you, sir. No mean you are not paying for so bad, 40, 50, now, so number. But when dinner made me my dream, Dr. Frasse, made your conjure, made him send me my mere this year, prepare this year. Now, Sunday and Casam ran with your conjure and fear doing me there. Let me name Sir Conjato.
Let's say, a conjano will fear that.
I will fear that. A woman, mammy, fear that.
No, Oba Tachi Memoa, Oba Tachi Mine, Mo Memoa, and Cognana the Dancro for Fiena, a Brasua Yap will be Manayo, Ventiase, a Yawa, a Tachi Mine, Hene, or Hene or Wai, Rabia, Sir Asante Hene, a war in a lineage mu. Now, Cognana canning in Anosu and lineage mu. Now, quite better soon, I caught it down for Fi.
A Cognana said, Yoka say a war, Asante, I am for Casino. My hen in Wino, San Biatia, M. Say, and Ananum Cantitana Benama, Benam Nisabusia, Quabusia, Puti Abusia, we only in another to my hen Benam. Now, some Renacana, ye nim, sir, Belmo, and Nancy Wayaho. Now, so Nabusia, Bia, Oha, I want Nedman Bia Waya. Not Dean Bemu, now, Summon and Anno Bear, now, when you say Benway, Bemwich Man Bayer. Now, you are near Yahoo, your walk currently. Yeah, well, and copy yeah, with some dinner in a bear, no bear, 1925. This I didn't but the Chimaya, Namum, not be any himself, send it away, answer it in Baban Cran, let him say, I do not win away and touch my manual. The Yenya, traditional with secretary be, or by no, say, Emma Pia, do you know? No, Abba says, Sadia, how many bear crumoya, bear cafuadma? They were bushing in front of Thomas for. And the side there, Benway, somebody decided mine. The Atomasi for Benway, a traffic work with me. Yep, I chamber hine, Susano. You had to do you. You were Bush and who I said, Benway D. And Nakasa, Bacas and Anano. The side there, I chamber hine and Yanasi for. So I know what is a Nabusian, Bushan, Bushan, or that I wouldn't in a letter to my hinachi. Namum didn't name Yamaya, Nabiad my way and so Nabian made my way. A Bushan Bian made my way and I hear you. Na din dia a chini e baya betumo a me din ba mu no e betomso na ba mu adwuma dia me na nam no ba yenda daada o pe ba mu
enti na ba mu adwuma no ene se
ba mu adwuma no aye se aye dia kese e bata na na tejuma hina konwa ho na konwa bia ho ho ne ba mu hina na me ye tejuma hina ne ba mu hina no me ene se ajapadie ne enye demu adie santuma satadie I said, you be free. You know, dear. You know, I'm a man of counsel. 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 You know, I'm a na 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 ho fade bia eye amamna kwansu bia no anu ewo ban mu eye techima hin ade she bia no anse ne ko ban mu bia no men me hwe ne so ene ne ko sie ene ne ko sie na sabi mpredesa so wo pese na na bia kwa akura na sabi mpredesa kasa bebuo e penu ahwe a jise wo ko ban mu ade bia so abade bia na nan ho bia no a eye amamna kwansu ne nkonwa ne bia no ne nyina so so ewo ban mu de ba mu hin de na na hin na mo kran se bi wo fere ber mu hin de min na ya ntue nsan ni go so to won se se no se min to nsan di kwa ahwa bi be yo no
e ya ma ma mo komati
ada bi jan sa so o wun so a min me hwe ne so na na hin ma wu a min me hwe ni bi bia be bia no mi an me de ko ber mu ma ko sie sie no ba bia be sie a ba ka ma ka bia ni me ya mi di sa juma
ma 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 ntia sie ye o ko asante ma mu a ya wo suman kwa hin ba fo ɛno ne bɛn mu no wɔ ha anaa yɛwɔ ɛno so wɔ hɔ
wokɔ kuma se so a yɛwɔ bantoma hene ɔne bɛrem hene so ɔno nsomankwa hene no deɛ koraa bɛɛbɛhyɛ bɛn mu ase na nsomankwa hene no yɛha yi dwuma a wɔdi kɛseɛ paa no sɛ ɔtete nnuro nnuro yɛde dware sɛ yɛbɛkɔ ko ne wei no nyinaa no nsomankwa hene no di saa adwuma no kɛsekɛse paa na afei nso so sɛ nana yare kandes na yareɛ sɛ yɛbɛsa yareɛ no wɔ nyinaa no nnuro ne yɛtetɛ bibiduro anaasɛ yɛbɛyɛ ma mmerɛ bi a kare no sɛ bi a sasa yɛdware sasa sɛ obi awu yɛakɔko no nnipa wu ne yɛbɛdwa no nsomankwa hene no yɛ saa nyina no ɔne tete saa nnuro no nyinaa ne yɛde ayɛ saa adwuma no nti n'adwuma tetiri paa na ɔyɛ no ne nyinaa nso yɛwie a yɛde kɔsie wɔ bari mu bɛnom nkomia ho na yɛde kɔsie
ɛnɛ sɛ biribiaa kora wo
wohwɛ a me kyineɛ kɛseɛ no ɛkita me no a yɛtakyima ha deɛ o wohwɛ a kɔsua hyɛ mu na yɛpagya yɛ nsa mebɛɛ neɛ mnanam ka kyerɛ n sɛ ɛnam sɛ nana sɛbi mpredɛsa mene bi so na ne tumi bi hyɛ no me nsa nti no tatwuma nkita me sɛ kɔsua bcaus sɛ ɛba sɛ amammerɛ kwa so na biribi si na tatwuma hene ɔhwere ne nkwa a ɔkita me ɛna tatwuma hema hwere ne nkwa a ɔkita me ade hyɛ titiri wɔbɛyɛ fiɛhwerɛ ne nkwa akita me nti no ɛkita me sɛ kɔsua kwam bia mpɛ so mene fa soa mene fa so na sɛ tatwuma ma no bɛbɔ a ɛfiri me ɛbɛgyina yie so a ɛfiri me nti na me wuro no a mepire no ɛsɛ meyɛ very careful na mehwɛ sɛ sɛ mempɛdeɛsa a bibia bɛtoto yie wɔ tatwuma ma no mu a ɛmfa musuo biaa ɛmma tatwuma yɛ a na mehwɛ no mayɛ
yɛbɛda w ase yɛsua biribi afra bɛn mu hene ɛne wɔkyerɛ a na bibia yɛ a yɛtumi kora ɛwɔ ahemfie no na ɛkura bɛn mu ɛnti wɔne nana nnidio wɔse wɔahwɛ no wɔne nana kɔdidi a biribi tumi si ɛha yi na wɔasua ɛwɔ amammerɛ fie ɛno nti na wobisɛm na yɛkyerɛ wɔ mu a na wo so akyirimi akyerɛ mu yie ɛde akyerɛ wo ma yɛnsua amammerɛ yɛnsom twitwe yɛmfa nyɛ adwumanei hwɛ sɛdeɛ a wɔ mo nyinaa ho ayɛ fɛ fra ntoma kamakama na yɛka nta yi asom twitwe woho soronko ɛbi sɛ ɛdaa yɛntamo ahyɛhyɛ tene taa sɛse na wafra ntoma wotumi sɛ yɛs wodi mu yie biribi soronko wɔ mu ɛno nti na yɛsua biribi a na ha ɛne yɛde ɛnnɛ yi yɛamammerɛ no ɛbɛsie amammerɛ fie wɔkyena bi a wɔ hɔ ne yɛreba yɛgu so yɛ a yɛsua amammerɛ wɔ bɛdwam so reloaded yɛbɛhyia a